arabantu baba baririmbyi rero birondere babakobwa ugasanga muri tunaje bari ibigori arabaririmbyi bahereje abakobwa ibigori Akes na masoja rero bigeze gureza aba video queen ibigori wenyene yavuze ati je muri tunaje twagiye muri clip y'aba bahungu bambaye neza mbona mashagoshi bazani muzu nyinshi kweri bati amafaranga aruzuye kumbe sansite iragera umukobwa arabamwe ati ko udakora clip neza ngo udashonje bagenda muzanye ibigori bitese arazwi arama interview zo chumbona no ne namba itwa bela namba itwa nde niko ke cha masukuru chiza kabisa baraki cyari ibigori we si bigori gusa aro ni myumbati vyema ni myumbati bishikira baririmbye ati kura basibe basitumarize clip ijya basivyo no no wa mutwe muri sei yero baramenyere gukodesha imuzu eh bakabegwa bakodesheje imuzu mugabo mubabonye mu ikarti ikirato kimwe
aiza tv ho
Hello, hello, abakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye umeze neza. Nje nyine no musi no mega simeze neza ariko tubiraza kugenda neza. Ngomeye no kuri micro muri kumwe na Jean Stelicia behind camera ni Juma Jokes. No musi rent kumwe no umutumire muririmbyi wanyu vraiment mukunda cyane. Kanyene yidondore abaramutse ego ndakuramukije.
Ego nanjye ndabaramukije.
Okay, ramutse abakunzi ba Isaac TV.
Ndabakunda bose bakora dukurikirana. Okay, ni kwizina ni twandaize bienvenue. Benshi bazi kwizina rya Freema Boy.
Yeah. Kwiki kwita Freema Boy.
Freema Boy arimo amazina na boy umuryango kuko ijya F mama wanjye yitwa Nseka Kariyo Florentine.
Mhm.
Ego. Bose arimo amazina y'umuryango gusa shaka bibandanye. Ego.
Okay. Freema Boy ava mu muryango w'abana bangahe?
Turi batanu. Batanu.
Ugira kanga?
Je ndo wa mbere.
Mhm.
Ama.
Mhm.
Umukobwa nkurikira Mohongo, mohongo, mohongo.
Eh, umshika wabahe.
Mumwe yitwa Soso.
Okay.
Mana aramuhezagi.
Yeah, ari marié cyane.
Donc on shaka kuvuga ko ari marié. Yego.
Okay, Freema Boy ndashaka kumenya mbega Freema Boy yari ize se diplome ya gute?
Je narize mu nize kuri lycée technique selic. Yego.
Mhm. Wahejeje mu gisate cyahe.
Cha technique.
Okay.
Yego.
Ndashakumenya mbega Freema Boy mu buzima busanzwe akunda iki turetse Freema Boy iyo tuzi mu ndirimbo canke iwo twama tubona ari star mu buzima busanzwe ameze gute
jewe ca mbere hanini mama wanje afise iduka ry'imuzu ama ubuna jewe narafashijwe bo ndiko ndamenyereza akazi kanje ndafise utuntu tw'imuzu nyene mugasi ndabishira habona z'abahungu ukuntu abakene bazozironga vuba yego nizongurisha
okay mbende shakunye Freema Boy muziki wiwe sifashe gute kwenda ndaje ngunda kubona menga Freema Boy yasohoye indirimbo gake
bo bimeze neza kuko kera byara tugora mugabo biroroshye kuko ukurikenye ukurikiranye 2021 twasohoye indirimbo kirato abantu benshi bayakiriye neza ndibaza yuko vuba tugiye gukora cyane kugira ngo tubaye ibintu bimeze neza
ya indirimbo nyene ikirato yamwe na Esther Nish ndashaka kumenya Freema Boy byatanguye hehe indirimbo ni wawe ni Esther Nish ni yandi
merci indirimbo ni yanje Esther Nish naramuronde bo kera tu Esther Nish twatanguranye kuva kera mugabo ubu nca ndabona yamaze kwinjira muri management aca ndungikira nimero za manager uyu turavugana mugabo byari bigoye kabisa kuko yari muri lebo ikomeye cyane bo ibyo bambwiye byose nabikoze gushikaho dukorana collab ego
mbega nimba tarakabanga batanze amaheranga abwira muri mbaye na Esther Nish
naramuye amafaranga mugabo ushobora kuyavuga ngaha kumbure ndayavuze ngaha nobandi kunda mumanura cyangwa kumuduza kumbe cyangwa kuvuga igiciro ciwe kumbe ariho bandi yasabye ayarenze jewe araya bamwe bo jewe usanga yasabye menshi kuri jewe andi make urumva sisho kubivuga ivyo na kazi kiwe mugabo ko Esther Nish byarangoye kugira ngo dukorane urya umugenzi anje twa media arabizi cyane Esther Nish kugira ngo dukorane kwanza clip no muri clip video yaje yambaye kugenye nyene gusa bo kuvuga yaje do tu yaje gusa ni muzu ziwe zibiri gusa mugabe ibindi byose yabisanze yagira umva namuvaje nk'umustar nyene azi ivyo ariko akora mu muziki ni je na bo ni no novuga ko ari je na mwambise namuzaniye umwambika make up ibiki urumva yaje gusa kujya nyene araheza clip acari yitahira yego
mbiga kugira ngo firma boy yimvire kuririmba na Esther Nish byahereye he ni wo mukoga wa mbere wemera mu baririmbyi cyane
Esther Nish ari hiti Esther Nish kandi Esther Nish kubwiwe Esther Nish mu mukoga ari update uravye Esther Nish makuru abakora akora akora neza kandi arazi kuririmba uravye n'umugira ndirimba ikirato araga piano pam 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 ni wanyenye abikubise a bass akabwira producer mbisagato yakarondera bass ijanye n'igira ndirimba urumva turi muri studio kwanza naryohe kwanza ari ahantu tuko turarimba avuga ati Freema boy foki tuduga gukya tukamanuka gukya foki ntakwishura na usubize urumva afite ama idea yo kuvuga indirimbo kugira ngo umuntu ayikunde urumva Esther Nish si babandi bakoga muja kuri studio mukandika indirimbo bo ugasanga indirimbo yagiye mudakoze vraiment twarakoze ibikorwa vraiment indani muri studio yego
okay mbiga Freema boy ninde wundi mukoga wifuza gukora na collab na ngaha mu Burundi
ah mu Burundi mukoga nifuza ko dukorana collab inyuma ya Esther Nish ariyo kabisa ni Shan Queen na Mona Mona Wada ya pugya Mona Wada ya ugya mukobwa ari sexy kuno kandi arazi kuririmba me
tankishaka muzako yani kuya sexy
no ara bo arazi mvuze sexy no muri video yoshora kwirekura jinsha ku mukobwa irekura muri video yabo
okay Freema boy umuhungu nawe wifuza gukorana nawe indirimbo haba ngaha mu Burundi canke hanze y'igihugu
tugiye bo je nikora gusinya vya corona ne narifise imigambi myinshi yo kujya gukora hanze gukorana mu gihugu kibanye nga muri Tanzania ego kuko umuntu akora bimfashamwo twari tumaze twa dufise nuze projet gukorana no muri rindi omid impose yara bitwemereye mugabo bo kubera bajyanye kuko bo baravugana cyane ivyo yari yasavye barabivuganye mugabo turindire kwanza gusa ibintu bya corona bibe nk'ibigizi kuntu ace nigira muri Tanzania mugabo rero tusha dutangura makolabo yo ngai wacu yaza ku muntu two nifuze ko dukorana collab ni benshi naratanze list playlist ya makolabo ngiye gukora ngo twatanguranye na Esther Nish yibaza ko ari mu nouveau generation ari una ba
nde muri ya nouveau generation dio bari ndegawe
nouveau generation sho kumuvugira nga mugabo uwo mbona yuko yo cakurikira inyuma ya Esther Nish na sho kumuvuga kirikare africano si nouveau generation wa kera black g uyo aragaruse nawe nyene muri collab ya playlist yanje izikurikira izindi nzo zivuga inyuma ya jena na black g ture kwigikogo
mwe jena numa sha kumenya muri new generation wari we bas
ariyo abapetinya rogora shuba bashushe sana kuko Just to try panga, to try panga. Ndi wazayuko kwanza nganda gizi kosa kuba mvuze uwo agiye kureko tugiye gukora na inyuma ya Esther Nish. Mugabo ndi bazakora ibisanzwe kuko naramaze kuvuga yuko nzomara umwaka wose wa 2021 na makolabo kumbure n'abakuru bacu yego. Eh bose.
Bwo Freema nshya kwisubira kanu gatoya gusa utugirire akapera ku ndirimbo ya kirato.
Merci. Baby, oh yeah, nigiki wamaye, sweetie, oh yeah, ongeri birungo, oh, yapa isho boy Freema, nimugiwege kwanza nako, yeah.
Usiratu, uradute bipe Freema wakani gato cha?
Ni sawa kuko igandiri mburumbu watuara yara na nyena Esther Nish, kumbure, Ni wewe ikirato naronse kinkwiriye sishaka kucambura nka sitara uranyemeza ukanyuzuza uranyemeza ukanyuzuza yop
okay ndashaka kumenya atwe ndimbe mu manje amaje cyane gose ndashaka kumenya mbega Freema boy ari mu rukundo cyane
mu rukundo inare nk'iyo shobora kuba itari mu rukundo bo ndibaza umuhungu nka Jehovah bo ndi mu rukundo mugabo nkuko je ndabibona ndi mu rukundo be
mu rukundo nande
kumuvugira ku televiziyo yanyu yishika kure guke bo cha bamwe
navyo nibyiza bo cha bagira ihe
cha bamwe baba baramunyiba
oya ubu uzi gute kwa tamukwiba
ah no sho kumuvugira nga mugabo donc ndi mu rukundo kandi eh
okay basi Freema boy kugira ngo akunde umukobwa basinjire ki ntaraba
umukobwa
arishimo umukobwa
afise point ya bien
muremure
point ya bien mu bo example nkiyo yawe
okay
urabona agapoka ari shokolo kuno bo umukobwa muremure afise tutaya pana bijya bitaye binini cyane nabijya bya basite sino umukobwa afite taille ya bien vraiment ali romantique ya uzobona ukurikiye nuze statistics uzobona umukobwa umwe maranshira ko sana agira challenge kirato umukobwa ari romantic one yeah
okay Frima bende shaka kumenya mbega bijya bintu abantu bavuga kenshi ngiyo abagiyimbye bakurishije abajya bakoga mu ndirimbo mu video mukishi barakunda kuya propose mu joro nkibaje gutonda video ngo batahane canke bagashaka ibindi bintu birenze
abaririmvyi ivyo rero nivyo vyiwabo bariho ni benshi cyane kandi urakoze kuvuga icyo kintu kandi ndakivuze ndakivuge ko ikintu arabaririmvyi bamwe batazi ibyo barimo ugasanga ba video queen benshi tugiye kubarondera nabo ngo mufise inge sombi urumva akakubwira ati je nayeje clip nkacaje bace bamuntwara hano bamibiyoga bace urumva ibintu nk'ivyo tubireke ivyo biriho arabaririmvyi bataramenye ibyo barimo mukaba je film boy ah pije simbona ko biranshikira je duhejeje n'umukobwa ebana chambere clip twakutuye ati birahezi taxi tamuhira boje changu na cameraman abuziki je nawe ndakurekpera utaye sawa bonanje nkata umukobwa tuzosubira guhura nawe ndamwa ye link changi ndamwa yatingura bivyo wakoze muri video ngene byari bimeze urumva abakobwa rero araho nabakobwa babishaka araho abakobwa nyene baba video queen bashaka kugendana n'abaririmbyi ugasanga naho umubwira ati ngo muri video ya bien film aza gusa ku buntu arafise ko yaragukunze none nashaka gukusha nawe nyene gusa bice bihera urumva abo niyo mpamvu rero dushira abakobwa rero tutamenyereye mu clip ubu film abonge gushiramo abakobwa utazobona kandi muri clip yego ndashiramo umwana nyene uvuga ati umwana ni wa hehe basi bamurondeye abandi po mugabo jewe apana bajyanye babandi nyene usanga barabaciye ko eh sana kandi ama video yacu tusanga nayo naduga kweri ivyo onyi eh biba biri mu mikoshi rero bari mfite tureke niyo mpamvu tutaduga tureke gukoresha abakobwa mama gushaka kuba kuburira ni bibi niyo mpamvu usanga bari mfite dufise abana benshi cyane
usanga Freeman hamwe na fisi
kubera iki eh namufise mugabo ari abantu bafise rwa busanga umuririmbyi yafise abana 10
bufise bangahe
Si shoko kuvugira ngabo shoko boje ndazi kufisa viza umwana
umwete
ah no si shoko kuvuga itigiri itigiri bo ndibaza yuko kumbura ndacyanje ndacyakenera abana ndacyakenera iki mugabo ico nzo kivuga rindire ndire umwana wiwanje muzobona anniversaire ij changi wundi anniversaire ugasanga eh fise babiri fise umwe fise bangaye mugabo nzo bivuga bira bo nzo bivuga nzo shirabona eh urabona ngati urabaririmbi foke dushira abana bacu ahabona amuntu avuga ati ko rwa mfise abana apana bijya uzubaze abaririmbye tufinya guhera arazi kwa video queen babo bafise amada yabo
okay Freeman hariyo busy since kwari inkuru since kwari reality ibintu byigeze kubaho bivuga ding delicious muri DFTV ko fise inda ya Freeman boy Freeman byahereye he
ahubwo nari nsiku yavyayo
wowe rutse bamuteye inda
Dinner delicia. Oh my god. Bo urabona urya mukobwa twamenyanye kuva kera cyane atarakora kuri DF. Yari umujeri wanje.
Umujeri?
Yeah, umujeri wanje
kiri. Emege tugamusokane.
Umujeri wanje kera. Bo. Namba navuze bijyanye ari mpamvu nabivuze mvuze ati sinavuze sinamubajije ikintu nashize ikintu nashize ko zina gyonda kiraga kobwa gafisinda. Zamugati naramwibusa vya kera ego sibo donc ufise ubwenge uri umukogo cyo bibaza ati kwe ki filme yagize kujya bo nibaza ko dindi delicious kwandika bijyanye nawe nyene ni yabishizemo ingufu ko arabizi ko yigeze kubimbwira nabeshe mugabo ubu si dindi delicious ni mugenzi vyaci bacyo umugenzi kwera afise abandi akundana nabo n'umugenzi ego
Freeman biga kuba umukobwa afise umuba umwexe wiwe ari umugenzi wiwe w'ivyo bintu vyakira gute ese kumva ari ikintu kibaho basi kugira ubugenzi bwa numwexe wawe
ari umukobwa abona yuko wewe byaraheze kabisa nk'uwo urashobora kuba ufise umushero wiwe murakundana mukaba bigahera wowe kagumushira ko abahungu kuma nuze iwawe na akaba abakobwa urumva gushikaho bikubabaza nyende bikaca bikugumamo ukaciba umugenzi gusa naho mubonana mugaba karajya wibuse ari urukundo abaririmbyi Haro abantu turarutana gukundana. Je ukumbure ndi kumwe n'umushyozi wanje. Fokinda mugira ibintu bya romantike kumutwara ku mugongo. Turi kumwe kuri beach canke amaguru iwe nkashiranga nkamucinzara. Bigya rero byibuse urariro cyibaza kumbe bige bintu yangirira kwagiye kubigira wa mukobwa mama we. Urumva cyusara. Niyo mpamvu rero arabandi baririmvira bafise urukundo rutandukanye. Ah icarariye ndaje. Urumva gashaka kugira cyo bizyo gara uyo rero utinyoni maraye. Ego mugabo twa dukunze bana turakunda kabisa nda gushira abona no gupostinga
kweki kwanse kumutubwira
ah ni bibi kuvugira nga kuri televizion kweki ndamuvuge ndamupibye ejo akama akame nimosi muzotangura kunwenga ati ye baguhevye film sinzo mushira nga yabishaka tuzobivuga nama tugushira abona twese tuturi hamwe
film boy nini ndashaka kumenya amakuru na aravuga ko film boy ikundira abakoga babaza umanza hehe firima ibyo bintu bigakwiye
ndabanye
oya
cabarundi
okay namugaye ushobora kutatandukanije urukundo navuze urukundo
urukundo ye rero abari muri diaspora bariya bajya abya turabakunda sana kabisa rero ndabigushinda bikubwire neza bo rero ahajya rero je barankunda sana bajya barankunda sana me niho bankunda sana mugabo si bose ngo turagenda nano Jenda fise ni mana yabikoze barankunda sana yabigeme eh sinishima mugabo ndafise uwo nkunda
kandi ari muri bage nawe
none ko kugumumbaza bivyonye
okay
niyo bari mu burayi basi
okay basi ndashaka kunyi filme boys again mariage yet
mariage ah acunga ni kule bata eh lindira mbanze ngibata niriri nkoko kwanza ama kurongora none abarimvyo burundi bangaye bagira mariage kenshi ono wana ko
umva nawe ushaka kumera nka borera
bo tukurigira mariage bihaje biragoye uri muri rimvye
bigoye gute
umukobwa kugira ngo yemere
ndi nyawe bamavuga bigoye ko mucagura umwe
bo ndibaza yuko jewe umukobwa turi kumwe eh mbona ko umenga tugomba tubikore kweri kuko nawe nyaguma abyishiramo sana ko tugira mariage eh mugabo rero Aja mariage iragoye.
Igoye gute?
None nkubu wewe ndakubaze gatoyi. Wewe ushobora gupanga mariage umushauri wawe. Sa ejo ukabona gusa agapicha gusa nashize kumukobwa wundi basi babifoye. Ngo muhungu agiye gushira mu nzu rero azonzana n'abandi mu nzu. No. Mariage ni kuyipanga mugapanga neza kandi rero kumuririnjira biragoye. Kugira ngo mvuge ati mariage. Aja rero na big fees yaciye mu byinshi. Kugira ngo yemerige mariage afati ah reka nugare yarugaye amatwi urumva byose arugara gushikaho agi umutima menyo arakora mariage.
Ndi kugutubyugara mugakore maya.
Bo rero dikunda byugara boro buhoro. Eh kumbure no turi kumwe. Ye mariage. Acha ni kule bata kwanza.
Anyway Freema boy ndashaka kumenya ni cha kintu nka bien Freema uri kurakora kugira ngo ushikane muziki ndundi kurundi gwego.
Eh cha mbere kwanza na gukora ikintu cha bien. Kwanza muri video twamaze kumenya byinshi mvuge turondera abakobwa beza aha namaze kubona nzoza gusaba mu video kune muri is active nabonye abakobwa beza wewe urabona wewe nuriya icyari urumva muri beza urazi nkange nje nga muri i company ya Isaac ngatanga amafaranga afite jenge n'ubyo mu video wowe ushobora kuma base kuba benshi barakuzi umva abarinjire tuzi ikintu cyuko turakora kuri kutorondera mu journalist nka mushya muri video arumva eh wowe mu journalist wo muri Isaac na Freema byagenze gute base urumva na wowe nyo genda kuvuga ijya video byo wabonye mu Freema no uvuga kuri mu journalist ijya video nari arabantu babarinjye rero birondere babakobwa ugasanga muri tunaje bari ibigori arabarinzi bahereje abakobwa ibigori Akes na amasojero rero bigeze gureza aba video queen ibigori barinza indirimbo yabo n'umurinzi wo yitwa enuze M1 wo mu rugombo uzoraba iyo ndirimbo yitwa umuhemu ari umukobwa yitwa nigikoko yitwa uzomubona kera ari mu makripe ya Lulu cyane mu queen video arabizi yigeze no kubivuga wenyine nake sarabizi uwo mukobwa yitwa nde Wenyene yavuze ati je muri tournage twagiye muri clip y'aba bahungu bambaye neza mbona mashagoshi bazana imuzu nyinshi kweli mbati amafaranga aruzuye kumbe sansite iragera umukobwa arabamwe ati ko udakora clip neza ngo udashonje bagenda muzana ibigori bitese none iyo clip wewe nkubu uri mu video kuno noge numara maji izo clip turaziseze runa nukuri je simbesha bo genda urabindirimbe yitwa umuhemu Yeah, masoja Akes hamwe na M1 wo mu rugombo video queen yitwa nde uzo murono video queen arazwi arama interview zo tubona no ne namba itwa Bella namba itwa nde niko gacha maso kuri ciza kabiza baraki cyari bigori we bibaza rero izo video izo tura ziseze genda kwa mage baza Esther Nish muri clip ya kirato ndakene royal yanywa ebana zitana namba mbesha ari muri rimbyi itwa medi zo mubaze nene royal za kurokari zine asaba imwe zizari zine umva arurero kuva saa 4 asaba maro yare gushika saa 5 ijoro cameraman yitwa Pops afise umuduga wiwe kandi umuduga usa nkoje abantu ze wahizaye kwa boss wanyu ya nawe nyene yaraje yagiye afuti nkene ibi baramuha kweli iki clip ni kuipanga none zigya clip niyo mpamvu ndakubwiye ati nibashaka ama base wewe rero uri mu video uri mu journalist ngiye gukoresha umukobwa mubi naje urumva naje kera mu misi heze kera indirimbo yitwa indirimbo nyabaki indirimbo ni indirimbo yanje ya kera yitwa jirani nayikoze mu bibe bibi jirani na masoja rero kandi gye cha da 2016 cha gye rero urabona ko gihugu byari bikomeye cyane umugabo nakoze gye clip Mushkao ndabura de plat Roma franga na ye icho gye kera na budget irahera umu video kuri mbyati ndira rero moto y'igihumbi I moto y'igihumbi baze ndabuze igihumbi ibaze igihumbi cyo kumutwara ave hajya ndamaramara numva aho rero ndavuga ama cote faible adushikira mu makripe kera ngaho mugabo subu ubu frima
ha yipanze neza
Ya na video ukabona nkoze video umenye ko ugiye mu video ku Never Magi ohegwa na Kigori ndagutwara ahantu urya neza apana kugya cha si bigori gusa haro ni myumbati vyema ni myumbati bishikira baririmbye ati kura basi ibi basi tumarize clip ijya basi ivyo no wa mutwe muri sey ama clip ni asohoka oh good video nziza
tetsa ni bigori
umukobwa agera tesis n'azo uzuburondera aba queen video benshi uzura babaza ama clip bageje gukora ama video bagufasha barafise vyinshi babikira baririmbye mugabo ari tu video queen tuyishima ngo mugabo ugasanga ngo urya ama banyina turazi nanye nawe ukora clip ku ba kings at b akora clip ku bande baba amafaranga make cyane cyane kabisa kwera turazi nanye ugasa ukabona umukobwa bahereje amafaranga akwiye akwiye kabisa umenye ni Natasha na Freema boy
Freema tanganga
sho kavugira nga mwa ndago amafaranga ubwo uragyohegwa ndibaza nubura na karato uhitana uvuye muri tournage
okay Freema ugira ngo basi turongere mu kwini video urabiye
cambere kwanza ubu ndonde mu kwini video ndaronde kwanza ugira mu kwini video taramenyekana sana abe mushasha mu bantu bo urabona Jeffrey Mabonda umukobwa mwiza bo turaba umukobwa mwiza amatuka turaba tumukobwa afisa maluke ameze gute nk'utu mukubise luke za ma makeup ku ngo iki yomera guce tugutura kwanza muri photo shoot ubu turagutura muri shop photo shoot tukagukubita ama picture tukaraba kwanza iga makeup ku ngene yo gutoka tukatwereza cameraman yana uyo nyene ni sawa cha turumva tukakurondera wewe muga sinorondera bugya wundi ngo ndamubone mujya video zijya hanyi za bajya wa petit canke bande ngo nanyinda gushiremo usanga bajya bagukoreya amakosa kwera bari rimvi turazi nanye yamuhaye make ndamuhamagaye nanye usanga ndamuhaye make imihari acagenda gutuka twese bajya bari rimvi w'Burundi urumva birashika niko nako mambire abari abandi bari rimvi yabigeme utanguye kwa abantu vo generation ba Stacy da Queen bamenye kwambara muri clip ari ndirimbo ya Stacy da Queen nabonye ndirimbo yitwa inaitwa aje kya kucheza cheza hivi nyimbo hivyo uru muigi indirimbo ifo kiugira look ni ndirimbo twakoranye nawe yitwa ni ndirimbo yiwiwe mugabo nti donc yari yiwanje narayi muhaye man yiwiwe ni remix mbarira ifo kiagira makeup pendeza mu clip tisha basi babona ati ivideo ni yamake mugabo wewe mu mutwe wawe canke he wagize ibintu bya bien bana kuza muri clip umenga wagwanye n'umushere wa mugatondo bo iyo onyi na maka niko ndabwira abaririmbyi b'abakobwa mwigire beza murabe ama clip video za zo hanze Kigali Kampala muri Tanzania abarimbyi b'u Burundi tumenye kwambara menya kwambara pana zigya clip yero baramenyere gukodesha imuzu bakabegwa bakodesheje imuzu mugabo mubabonye mu ikarti ikirato kimwe none muri clip ukabugyo ugasanga aramba ya masheneti nkaya
Frima.
Akambara nga ya Frima mugabo ari umubonye mu site yambara ya gashenete ku bushanga.
Ndakwibarize nshaka ugayo sessionete zawe zigubangaga basi.
Andi bazabe murazizi izi zo zivumye. Mhm. Uzurabe mu izosi zigamazo si zaba Simba Gang. Apana Simba Konde Gang, sorry Simba Gang no. Konde Konde Boy. Uravye ba Simba Diamond bambara nkizi. Rero je nkunda vuga bacyavuga ngo ni solite ngo murinde ko ari ishima zirazimvye.
Zigwangaye frame.
Zirazimvye. Bo donc bo just ngo ndishima. Iyi shene team imwe siniko ndishima please. Iyi shene team imwe igugwa 3000 imwe imwe genda basi genda aho bazigurisha nakubwira. Jya kwa ajya ko Oscar muri ville village market. Uzosanga bari mvi bambara kamwe kamwe bambara kamwe rero akambaye kamwe. Yagayerejwe n'umusheri wiwe cyanke yaronsaga concert. Mugabo je Frima boy nambaye ziti nubona zibi ni zitatu yindi
Frima gen kandaraba
no kukuboko ngiyi nibaza ngo ngiyi rumva nambaye kukuboko aka kagugwa samit.
Okay Frima ndashaka kumenya umugabo yize shinte za murmenga iwa narukuntu zacu ye sinzi ko ari byo sinzi ko ari kwisa
kubita zoom izi izi oh vuze ngo ziracuye genda wambaye rero genda urondere basi icuye hajya muri video rabe
Frime kenda kushimiye cyane kumenya
merci 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 ndashimiye kwanza Isaac TV kuba mwama ikiganiro no mukoga mwiza ko mukirangije ningo ageze ko ngumwa nakurabo
Frime abafana rero nibakunda umuntu barambira ufite twa gukora ibintu binini kwirana ibice bibarambira afata tuzo basi tuzogira parti ya kabiri ntacu
ah merci kabisa ko bibinyemereye imana ibezagi
nawe gira kajambo yo giba abakunzi ba Isaac TV ni bara bashaka kugukurikirana
ah abakunzi ba Isaac TV kwanza bwa mbere mukurikirana ni TV yanyu mugire subscribe comment umubafise umukobwa mwiza akabisa barashoboye ama Frima boy YouTube andika Frima boy ucubone igikorwa cyiza cha ikirato nakoranye na Esther Nish Instagram Frima boy Facebook page Frima boy hose 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 yeah
bakunzi ba Isaac TV nko bibona je nubuse ndaheza gutwenga afite arantu nge je nubuse kana ntimwe gikunda bakunda cyane kandi ntimwe gwe subscribe ciao ciao
Isaac TV oh.